kwasante mantamno emu na mpenimfo ya hwe dumja eso se afi ahyase de beka ne mfimfim no nipa na m ejaso ato na nanom nsiedo eyedu enai uhwem na de toto afrase ho a na chese afi mu de no ekosro den so afi no ko na wie yi munchire mu no adum tv kase etoso
fire service for echirema eja etoto enwuramu afi mu ekosro ye pa Public Relations Officer Edema Fire Service DO3 Peter Ade Ediatu Edwase
Numbers ye nya no eye 722 Now the toto ho o de toto afrase e de no a afrase ye nya 613 into 233 ma difference near 109 Na de enti a afi we de no kosro ne se afi na sase no na we hamatan no ope no ewom enti e ma Eja hyehyee no ekɔ soro kakra eja hyehyee ewo nwuram bushfires ekɔ soro kakra na free march by dia eja ehye no wo de toto afrase dia no ho a eswate pa eswate ye
ne nkasɛm ɔsan ekyire mu sɛ enipa bɛyɛ dunan anahwɔm enkwa ewo eja mu afi mu
nipa dodo nso a first half omuwu eja mu no ɛyɛ 10 wo de toto afrase dia no ho a asrase 5 na wuye Samra ye kasa yi de 310 no ekɔ 40 Samra ye kasa fise no a eja efa nipa ba miensa ekɔ
wo kirema akwambone ene nipa so den eyade bia ya kwansidie emo madwuma pa
ekwan kra ye fa so e de call emergency eye another issue nipa omo yusu kwan ne so kra nzo ye another issue se wo mbema kwan kra ba wakɔ no nzo ye another issue
omo dia to edwa se Adeba kwa ha omuye pa eye water hydrant e wa santemantem ha. Enam se esuanti se jato ba bia na akwakoye arehosem e dia mo adwuma no pa.
Se ne ye pesenka ye benya no no enye sa na etie. Abri bia no de hanmo etoto ye amano no hu autumu se every 100 meters bia water hydrant e wo ho. But hanom na ntisa obetun akwa o community ana se o district na hydrant ba ko pe ene wo ho. Nti ye ye ne water works for kasa na omo kaso mbe installe kakra akan ho a omo aye nti de ewo ho me make good use of it but ye nya bi ka ho a kebeboa
se eja sese ebebrase na ye bambo betimi akonkan a na di se ye nyina ya sodie e wa sentimentem hase nana awuku denchembo amane boni